KZN, EDA, yenza i-service delivery ebhetele kumntu wonke. Phaa kula mjondlolo ndihlala kuwo mna sinayo iwater, amanzi aranayo, asike singabi namanzi, i-toilet sanitation is very well, umbane sinawo. Yes, imijondolo mininzi apha e-Western Cape ngoba wonke umntu kwezi provinces yi-9, wonke umntu usuka ephondweni lakhe, kwezi provinces yi-8 bonke beza apha e-Western Cape bafike babeke imijondolo kuba bafuna imisebenzi, bafuna the better service delivery.